Iyakhula ingcindezi yokuthi iMeya yaseGoli uKabelo Gwamanda esule esikhundleni. Amaqembu ezepolitiki ehlukene, izinhlangano kanye namalungu omphakathi selokhu-ke bezwakalise njalo okungenami kwabo ngendlela uGwamanda asebenza ngayo ehhovisi lakhe, bemsolayo ngokuhlala ethuka izanya emva kwendaba kunokuba ilungise izimo ziseza kude.
Angahle ehliswe esikhundleni onguMeya waseGoli uKabelo Gwamanda kulandela ingcindezi evela kwizinhlangano kanye nomphakathi nabaveze okungenami ngomsebenzi awenzayo. Izolo izinhlangano ezibhekelela inhlalakahle yabantu zibambe isithangami nabezindaba ukuzwakalisa izinhlelo zokuteleka ngomgqibelo njengoba zithi uGwamanda akehle esikhundleni. Umphakathi usho ngezwi elilodwa nalezi inhlangano njengoba ubeke kanjena.
Besifuna mhlambe i-change ngoba lento lena ayichubeki mfethu, siyabhayiziseka. Into eziningi azivumi enhleke. Namanje nje i-poverty iningi, so we need to improve. Sithole omunye umuntu omusha. And I'm thinking ukuthi maybe masingathola kwenye iparty, mhlambe i-MK sizamo enye iparty, kungaba ngcono nyana. Ngathi mshuluzi ngathi ngiyamthemba kulokho. Yabo ngifuna nje asibonise indlela umshuluzi, yabona. Yeah, singadonsa lapha kumshuluzi sibone, yabona. Yazi change iyafuneka.
Ndithi makaphume ngoba into yokuqala isevisi yethu iphuwa. Into yesithu asisebenzi, amaNigeria ayazenzela, abantwana ababheka ama-drugs nayi-350 futhi nayo futhi yincane. Nayineye into futhi imisebenzi ayikho, abantu ama-sex slave crime like iphezulu, akuklinwa, imishikashika, abantu abanemisebenzi abanayo noma uthi uyabheka. Abona ama-services, idasti, amanzi ayavalwa, ugesi, uyayibona nje ukuthi kunzima. Ya, abantwana abasebenzi yonke into nje, ngithi makaphume.
Umasipala weJoburg ulokhu usematheni kulandela izinkinga ezifana nemfucuza egcwala edolobheni, amanani kagesi amba eqolo kanye nobugebengu obudla lubi. Ezindabeni zeSoweto TV, nginokulunga Mthembu, ngiseDobsonville.